nami sitaki zinipite. Kutembelewa na Mungu Baba, kurejeshewa kwa yale yote yaliyo ibiwa na ibilisi, wepo wa Mungu kujidhihirisha na Bwana. You cool.